ngilolanga iNkosi lelendile kuthi uthokote uphile kulo noma ngangukuphi la ukhona khona nasi ngwasakho salelanga leli special Isaya sahloko 9 kusuka kuverse 6 lithi ngobe thine sidalelwe umntwana siphiwe indodana cela wathwebele lawo ngoba emehlethu sonke anemicabango noma ngabe sipho dasithola noma ngeke usithole kepha indlebe yethu inemicabango sicabanga ngesipho sibona tipho lebe ukubona kumbe kulokunye kuyinto nje kepha ngalesikhathi ukucabanga as a gift kusipho libhayibheli lithi siphiwe indvodzana lithi umbuso uyawuba semahlombe akhe uyawuthiwa ungumeluleki lomangalisako ngunkulunkulu lonemandla ngubabe waphakathi yingosi yekuthula umbuso wakhe uyawukhula kuthula nenhlala kahle kungeke kuphele kuthula nenhlala kahle kungeke kuphele ngisacabanga ngelisuku lwamhla ka 25 December lesithi ngikhisimusi labanye bethu bagatse tipho labanye bethu bethwele tipho kupha labanye lesizathu lesenda kuthi sigatse tipho siphe tipho iminyaka ngeminyaka ngilokuthi lesipho seminyaka lophelile sewusikhohliwe kumbe futhi awusasikhumbuli ukuthi bese yini bese njani buhle baso sebengcile lokhu kungikhumbuta kuthi umnyaka ngeminyaka baka Israel bebaletha imhlatshelo bade unikela ngenxa yesono libhayibheli liyasho ukuthi leyo mhlatshelo leminingi noma beyendiwa kakhulu iminyaka ngeminyaka kepha ayizange yasusa sono bese lithi kepha ingadi ya Jesu leyanikelwa once and for all sipho lesing Jesu lesaba ngumnikelo liwundlu laNkulunkulu kwaba ngilo kuphela lelasusa sono laphindze lamgeza nembeza emisebendini yonke lefile lebe ingenawo umkhicito lomuhle libhayibheli lithi unto us a son is given siphiwe indodana lesipho lesi naso siphiwe once and for all akadalwa yonke iminyaka Jesu weta just once lesipho sefika wefika Emmanuel wawunyathela lomhlaba once kepha lesipho lesi asiphuphi lesipho lesi asipheli lesipho lesi umsebenzi waso uhlale umuhle njalo uhlala ufresh njalo lesipho lesi sipho lekuphiwe noma uphuyile noma ucebile nawe ubaliwe kulesipho nawe ucatshangelwe kulesipho akuthi tonke letinye tipho tikukhumbute ngesipho lesikhulu lizulu lelicabangele sona sipho sendodzana siphiwe indodzana mangabe kude lo sitholako lamhla mangabe kude lesikujabulisako sipho mangabe kude lo phelo munye sona khumbula uphiwe siphiwe indodzana umbuso osemahlombe ayo yini lekumele sibe nayo lamuhla kuthula lesikuthola ngalesipho ngoba iBhayibheli lithi kuthula nenhlala kahle angeke kuphele tonke letinye tipho tiyaphela kepha sipho sekuthula nenhlala kahle lesita ngaJesu sakho njalo lithi umbuso uyawukhula kwangathi umbuso wakhe ungakhula empilweni yakho uenjoye kuthula lokuta nalesipho mangabe khona lebe kukuphatamisa ngiyathandaza ukuthi kuthula kube icovering yakho lamuhla. May you enjoy peace, perfect peace, because of this special gift. Kuthula kwaNkulunkulu okwedlula kuconza konke akukulondolothe. May the peace of the Almighty God keep you. Nala khona bekungathi unekusangana indlela uyiboni, ngiyakhuleka ukuthi lesipho lesita necounseling nekweluleka uthole iwisdom lamuhla leta ukunikeza indlela leya phambili. Lesipho asanzise umbuso waso empilweni yakho tonke tindzawo etikwe kweswela, etikwe kugula, etikwe kusangana, etikwa lokwa nalokwa. May the kingdom of God spread widely and fully and take control of every portion of your life. Ngeligama la Jesu akube njalo. Amen.